Inkampani Macmillan ivule imncintiswano wokubhala tinzatshane netinkondlo wetikolo letiphakeme. Lo mncintiswano bebawendile nasemnyakeni lophelile lotshengise kube impumelelo lenkulu ngake sebende wesibili. IMacmillan ifake imali lengangetinkulungwane telikhulu nemashumi lasihlanu kulo mncintiswano. Bafunzi labatawungenela bagcugcudelwe kuthi bakhe tabo tinkondlo netinzatshana kuze bakhone nekuzama kutiphilisa ngawo emakhono abo nabacedza sikolwa.
Sabuka lokuthi Nkosi yami uba nemithelela lemihle kakhulu ikakhulu kubantwana besikola nabothishela le kuba inhlitiyo yayo ingaphani yaka Macmillan. Sathi ke Nkosi yami singaphani asiphinde siwuchase nalo nyaka ngemali eng-150,000. Kusho ukuthi leyo mali leyo itawusita ukuthi bantwana bakhona ukuthi babhale tinkondlo baphinde babhale tinzatshana letifishane kusho ama-short stories etikolweni. Leni ke bakwene lokhu sicabanga selithuba lelihle lokuthi bakhombise emakhono abo ekubhala, bakhombise emakhono abo ekwenta tinkondlo. Sitawunaka ukuthi kulamalanga bosomahlaya mhlawumbe nalabo basengama-soft skills lamakhono mhlawumbe lengadzinga kakhulu emandla physical kodwa adzinga ingcondo sengiyiwo nawo ngoba kude imisebenzi emhlabeni wonkana kude emathuba kodwa lamakhono langa lafana nebunkondlo lafana nekubhala lafana nebusomahlaya noma singabungekho mangasincenya lo mgcithi sithuthelwane sebayakhona abantu abanenge ukuthi babeke kudla etafuleni emndeni wabo ngawo.
Not only has Macmillan focused on the speaking skill but there's also writing that is also going to be catered for through the essay writing competition which we greatly appreciate as well. It is rare to have a competition of this caliber, which is going to focus on a variety of skills. Not only are we developing their skills, which are going to benefit them as they go for the exam, but also the learners are going to be inspired and showcase their creative talents.
Lobekako etindzabeni te-channel yeMaswati nguNeliswa Sibiya kanye na Gary Carlos Sekumathapa.